Oh. side. Ooh, hold my hand and let's fly away to paradise, to love's place, and celebrate our love. Ooh, remember what you said to me. Take me as I am. I knew from
we'll be right back. believe in you. Disappear. ujikeleza ingqondo yami. Uhambisa amathambo ami. Ufudumeza umzimba wami. Ikhona na into xa injena. Ujikeleza ingqondo yami. Uhambisa amathambo ami. Ufudumeza umzimba wami. Ikhona na into xa injena. Ndiyakhathala. Lo mntu ndiyamthanda. Uthukuthezela mna apha ekhanda. Noba kuyabanda uhlala uhamba ungabuyanga ndengekhoyo leyo. Ucacisa ungacacisanga, ndimamele ungamamelanga, ndive futhi ungavisisanga ndengekhoyo leyo. Ndithanda uthando ongathandwayo, ndibhenga umntango ongacengwayo, ndiqina umqondo oqinileyo ndengekhoyo leyo. Ngqondo zinye zicinga ufana, thetha notha kohlukana, cimba ixunjenakho gibala ndengekhoyo leyo. Ndithi ndingenzala njebandala, soze kodwa undive ndikhala, nditsho njena ukogqibela ndengekhoyo leyo. Ndicacisa ungacacisanga, ndimamele ungamamelanga, ndive futhi ungavisisanga ndengekhoyo leyo. Ndithanda uthando ongathandwayo, ndibhenga umcengo ongacengwayo, ndiqina umqondo oqinileyo ndengekhoyo leyo. Ngqondo zinye zicinga ufana, thetha notha kohlukana, cimba ixunjenakho gibala ndengekhoyo leyo. Ndithi ndivenzala njebandala, soze kodwa undive ndikhala, nditsho njena ukogqibela ndengekhoyo leyo.
Thetha notha kokho.